salibonani bangani bami ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi uJesu nga singena emhlanganeni wethu wamadokodo ka 2021 sithanda ukubonga umlimi osenzele kahle wasigcina wasivikela thina lesihlobo sethu labo mami labo dedi inkosi ilomusa njalo iyasithanda tambama sizagijima esihlokweni esithi ngizathembeka kuze kube ekufeni njalo ngizahamba ekunengi esiyake sikuzwe njalo sikubone njengabantwana nxa sifika usuku lwesabatha siyabe sigijimela kuye zinkonzweni siyehlabela ojump little baby jump up higher never mind baby Jesus is here. Zinengi ingoma esiyabe sizikhangelele nxa sisemhlanganweni wamadokotela. Lamhlanje mfisa bangani bami sike sikhulume ngendaba yethu esiyithatha eBhayibhelini etholakala kuGenesis chapter 4. KuGenesis chapter 4 sihlangana lomntwana okwakuthiwa nguKaini sihlangane lomntwana okwakuthiwa nguAbel. Okokuqala emfisa likubone bangani bami yikuthi liqakathekile phambi kwezulu, liqakathekile phambi kwamama, phambi kwadedi, phambi kwakhulu, phambi kwasisi, phambi kwemuli yonke, sonke siqakathekile phambi kaNkulunkulu. Laba bafana bobabili uKaini loAbel babefundisiwe ngumama lobaba indlela yokukhonza uThixo. Nizwani ngitshele bangani bami, nxa umama lobaba besifundisa kuqakathekile ke ukuthi silalele siyenze lokho abasifundisa khona, singapheleli kuphela ekuzweni kodwa senzeni, senze. That's good. Nxa sisenza njalo kuyasiphathisa enkambeni yethu yokukhola. IBhayibheli lami lingitshela indaba emnandi lithi laba bafana babesenza imisebenzi, babesebenza. Omunye wayekhangele ishipu, wayekhangele izimvu, omunye ngapho wayengumlimisi. Ye, kuqakathekile ukusebenza, singabi ngamavila, singabi ngamavila. Umngane wami uPaul uthi ivila malingadli. Ye, ncedisa ngekhaya ugelise imganu, ncedisa ebandleni uhlabelele, uncedise ngokutshumayela, uncedise ngokuthandaza. Khonokhana kuyasincedisa ukuthi sikhule ekwazini uNkulunkulu. Kuthiwa laba bafana babesebenza nzima, omunye ekhangele izimvu zakhe, omunye esebenza engadini. Khonokho ukusebenza kuyasenza sikhuthalele ukusebenzela uThixo. Ungavumi ukuba livila. Amavila akafuneka ezulwini. Ezulwini kudingakala amasotsha, amaqhawe azaqhubeka ehamba esebenza ngokuzikhandla langokuthemba uNkulunkulu. Zwani ngitshele, kuthiwa laba abafana uKaini lo-Abel bemthanda kangaka uNkulunkulu. IBhayibheli lami lingitshela indaba emnandi lithi bonke bavuka baya enkonzweni. Ye, ngicabanga ukuthi enxa kwakuyisabatha bethabi begqoke baba smart, hantsho siyeke sitsheni. Yes, abanye bebetshenile and babebahle besithi bayadumisa uNkulunkulu. Bonke bavuka baphatheka ngokuthi bayekhonza. Kuqakathekile bangani bami ukuthi siphatheke ngokukhonza, siphatheke ngokuthandaza. Yebo, mama umkhumbuze nxa sekhohliwe, udedi kumbe ukhulu sebekhohliwe ukuthi kumele kuthandazwe ntambama. Wena uNkulunkulu kufakile emulini ukuthi bakhumbuze ngokuqakatheka kokuhlala emthandazweni, bakhumbuze ngokuqakatheka kokukhonza uNkulunkulu odale izulu lomhlaba. Kuthiwa bathi benze njalo bagijima bayadinga izinto zokukhonza. Nxa sisiyakhonza kathi sihamba sithweleni. Ye, kuqakathekile ukuthi sikambe sithwele amaBhayibheli ethu. Phakamise lakho ngilibone. Yes, liphakamise. Yiso isikhali sakho osithathayo ngoba uyakhonza. Yikho lapho ozabala khona indaba ezimnandi. Lalelani nditshele nokunye okumnandi. Kuthiwa laba abafana bathatha, ngiyambona uKaini ethatha into azazisebenzisa. Inkuni zakhe uyazithatha, uyananzelela ukuthi hayi inkuni sezikhona. Wathatha amajakhe bangani bami, nanto waliphakamisa lalo, walithatha walifaka laphana. Senze njalo zonke into walungiselela linkonzo ngoba yayiqakathekile kuye. Zwana ngikutshele, uthe senze njalo wabe sesiyadinga izithelo zakhe wayelazo. Nankwethu
umthwele umumbu wakhe omuhle wawufaka laphana. Kodwa nansi ingozi uCain wayenzayo. UCain kazange elalele ukuthi uThixo wayefunani. Kuyingozi bangani bami ukuthi senze esikufunayo. UNkulunkulu uthanda abantwana abalalelayo, uthanda abantwana abazahlonipha njalo belalele abazali babo, abazahlonipha belalele okutsho lilizwi likaNkulunkulu, abantwana abazahlonipha indlela zikaNkulunkulu. Kuthiwa wazithathela into yena wayebone ngani ngayinikela kuNkulunkulu ngoba yiyo wayelayo. Wayesephumile ecebeni likaNkulunkulu. Zwanini litshele bangani bami, uNkulunkulu ulecebo ngathi sonke. Yikho wayenza uGenesis chapter 3 nxa sifunda kuthiwa wenza wadabula inyamazana ukuthi egqokise okhokho bethu uAdam loEva ukuthi be isono singabaginyi bephele, indaba yabo iphele. Zwana ngikutshele, uCain ngokwenza njalo wasuka ecebeni likaNkulunkulu. Lokhu kwadanisa uNkulunkulu. Kunenge esikwenzayo ukudanisa uNkulunkulu. Abanye bayatshontsha, abanye banxiba abanye, abanye bayatshana. Kunokho esikwenza echurchi futhi phambi kwaNkulunkulu. Abanye nampiyana ngabathatha imali betshontshe engcebethini, benze izinto ezidanisa uNkulunkulu. Zwanini litshele, nxa sisenza njalo uNkulunkulu uyadana, uSathane uyayeqa ethokozi. Bangaka bafuna ukuthokoza uSathane? Takula ngoba thina singabantwana abaqakathekileyo ezulwini. UNkulunkulu uyasithanda, ukhangelele wena, ukhangelele mina ukuthi senze okufuna lilizwi lakhe. Kuthiwa sebenze njalo, iBhayibheli lami lithi banikela kuNkulunkulu. Umhlatshelo Abheli wathunqa waya phezulu, kwaba mnandi. Inkosi yamjabulela ngoba wayelalelile, wathembeka kulokhu wayekufundisiwe ngumama wakhe lobabakhe. Zwana ngikutshele, nxa umama lodedi besifundisa lapha, kuqakathekile ukuthi sithembeke kulokhu abasifundisa khona. Nxa bengathi hamba uyegezisa, hambe uyegezisa imiganu. Bengathi kumele ulungele ukuya enkonzweni, yehlela ukudlala, lunga uye enkonzweni. Bengathi hayi kakulunganga ukuthi utshaye abanye, kuqakathekile ukuthi ungabi ngumntwana otshaye abanye. Bengathi kakulunganga ukuthi udlale echurch, kuqakathekile ukuthi ungadlali echurch, ngoba wena nxa usenza khonokho wenza uNkulunkulu edane. Asifisi bangani bami ukuthi sidanise uNkulunkulu, ngoba ivesi yethu kusambulo 2 ivesi inga-10 ithe kumele sithembeke kuze kube ekufeni sizathola umqhele wokuphila. Zwani nditsheleni okunye okumnandi. Ungabala uGenesis chapter 4 ufuna lakho sikubale ivesi inga-7. Kulento engiyithandayo uGenesis chapter 4 ivesi inga-7 lithi iBhayibheli, ungenza kahle kawusoze wamkelwe yini? Unganxa usenza okubi, nanzelela isono sisemnyango. Zwani nditshele bangani bami, singenza ukuthokozisa uNkulunkulu, sithembeke ebazalini, sithembeke phambi kwezulu, sithembeke phambi komhlaba, uNkulunkulu uyasamkela njengabantwana bakhe. Uyasithanda. Nxa ungatshontsha, ungaqamba imanga, khuluma ukuthi ngothetheyo imali liyana, khuluma ukuthi ngobuleleyo iglasi liyana, khuluma ukuthi nguwe okwenzileyo. Ngokwenza njalo udanisa uSathane, uthokozise uNkulunkulu uJesu mngani wakho. Yebo bangani bami, uqakathekile ukuthi simthokozise uJesu. UJesu ufisa abantwana abazama eqinisweni. UJesu ufisa abantwana abananzelelayo ukuthi baphakathi kwempi yokwenza izinqumo eziqakathekileyo. UCain wayenza isinqumo sokungalaleli. Ukhona namhlanje ongizwayo, kumbe useGwanda, kumbe useBaybridge, lapho khona lapho ndlalele khona mngani wami, uqakathekile ukuthi wazi ukuthi uJesu ufisa umlaleli. UJesu ufisa uthembeki. Abazali bakho bekhona bengekho, bekubona bengakuboni, ngoba siyazi sonke ukuthi ukhona osibona konke esikwenzayo. UNkulunkulu ufisa senze kahle singabantwana. Kasiceleni ukuthi omama labodedi besifundise indlela yokukhonza uNkulunkulu. Sifundeni kibo, siboneni ukuthi kwenza okuhle uNkulunkulu uyathokoza ngathi. Ufuna ukuthi lamhlanje nxa sigqiba inkonzo ntambama, sibe lomthandazo. ngifisa ukukhuleka labantwana abathi hayi iJesu ngiyakufisa ukuba ngumngani wakho ngifisa ukuthembeka njengomntwana ngifisa ukuthiya amanga ngifisa ukuthiya ukutshontsha ngifisa ukuthiya ukuchaya abanye ngifisa ukuthiya ukungalaleli lamhlanje ngifuna ukuthembeka phambi kwezulu njengomntwana omncane ngibe nguAbeli owabulawayo ngumfo wabo ngoba eyenze into ethokozisa uJehova bakhona abantwana abafisa ukuthokozisa uJesu bakhona abantwana abafuna ukumthokozisa uJesu esikole abafisa ukumthokozisa uJesu ngemakhaya abafisa ukumthokozisa ngitsho lasedolobheni lapho abakhona ukujonga kwabo lentokozo kwabo yikuthi bafisa ukubona uJesu ebobotheka ngawo uyazi ukuthi nxa uJesu ebobotheka ngawo abazali bakho bayabobotheka ngawo abantu esigabeni bayabobotheka ngawo nxa usenza izinto ezibukekayo ezihloniphekayo ezithabisa izulu zibuye zithabise uJehova ngiyakwazi bangani bami kunenge lihlangana lapho kodwa silaye uJesu sinqobeleyo hamba ungabala uJohn chapter 6 verse 33 uJesu uthi wobani lesibindi ngoba ngiwunqobile umhlaba nxa kulento okumele isiduduze yikuthi uJesu sinqobele lathi ngoJesu singabanqobi lathi ngoJesu siyenelisa ukuthembeka lathi ngoJesu siyenelisa ukukhuluma iqiniso lathi ngoJesu siyenelisa ukuphatheka ezinkonzweni ngoba sithi siyahamba siyefakaza ngoJesu osipha amandla ukuthi sekele ukutshontsha osipha amandla ukuthi sekele ubuqili osipha amandla ukuthi sekele ukungalaleli ngo Jesu siyahamba siyefakaza ukuthi uJesu usiguqulile besitshontsha lamhlanje sesifakaza ngoJesu uJesu uyasithanda bangani bami ngiyakwazi ukuthi wena kawulawa amandla kodwa ukhona onamandla ngumngani wethu uJesu osithandayo sonke ingoma ithi we are soldiers in the army we are in a army silibutho uJesu alikhangeleleyo mana ngutshela indaba emnandi phakathi komhlaba wonke uJesu ukhangele wena ye wena wedwa ukuthi uphakamise iflag yezulwini umphakamise ngokumdumisa umphakamise ngokwenza okuthokozisa uJesu singakwenza lokho inkosi izasenzela okuhle isinqobele isimele singoba singabantu asiphakamiseni izandla bonke abathi inkosi siphathise sithembeke kuze kube ekucineni siphathise inkosi sikumele njengabantwana bakho lapho sifake khona ezikolo ezimulini edolobheni lapho esihamba hamba khona ukhanye ukuthi thina singabantwana bezulu kayisibo bomhlaba uJesu uThixo wethu ubaba wethu usilindele ufuna ukuthi esinqobise phakathi kwakho konke esidlula kikho xa kungumthandazi wakho phakamisa isandla ngiyabonga ngiyabonga ngiyasibona izandla khona phokhona ngiyabonga inkosi lomusa ilenzele kahle bangani bami sinxa sithandaza lawe mfisa uyenze silent prayer thandaza uthule phakathi enhlizweni yakho ngoba uThixo uyabala njalo uyayizwa imthandazo yethu kasicimezeni sikhulekeni prayer position yes 1 2 3 let's close our eyes kasivale namehlo bangani bami ngiyabonga kakhulu right kasikhulekeni babo sezulwini siyabonga njengabantwana ukukhuluma lati ngezwi lakho siyabonga isithembiso sokuthi unqobile umhlaba lati ngawe singanqoba senziwe singabe ngabanqobi ngoJesu kuphela sipha amandla wokunqoba isono sipha amandla njengabantwana wokuthembeka ukho konke osiboleke khona ngaphansi komhlaba sipha amandla wokuba izibonelo ezinhle kubomakhelwane kubangani ezimulini lalapho esiphila khona ekugcineni kwakho konke loba amagama ethencwadini yokuphila ungawasuli uJesu azi lokungumthandazi wethu okholo sikwazi ukuthi uzasamukelisa usenzele okunenge okuhle singathembeka uze kube ekupheleni kwesikhathi ngelihle igama lenkosi uJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga inkosi elomusa ilibusisi.